noba umamcirha ngesekho ezothetha into bezithetha ze kwenziwe nje bethunane masibuyele mbo kwemasikweni ethu nezithethe zethu. Namhlanje njengoba besenditshilo ndathi sinendwendwe yethu umkhulu Mahlebo ngutshawe ngutshiwo kamdangi. Uzokhe azibulisele naye akhatsho aphinde ayibuyise ayisekomu. Sibuyele kulakhula sihloko sethu sakuleve kupheleyo apho besithetha khona ngehliso.
Cama kwinike ezihlele ezihle kumdanzane FM uyabulisa utshawe umdango utshiwo uphaluyinsa. Ndiyabulela kakhulu mamnolwandle ngalolu qonga olunikezela kum. Mna ke funeka iqale ndizazise kuqala. Mna ndingutshawe ndingumdange ndingumtshiwo ndingumphala ndingumyinza ndingurharhabe ngutuku lo okhaya lesemon Fletcher entabelanga ezigadini ezibuva phezalwa khona kodwa ke ngokwakha ndisemaclear apho ndisebenzela khona. Ngumagqirha ahlangene ngaye kanti nawo phakathi kwabo ntoku ziyamshaya kanti usishaya kuqala intombi yayibulisa iyamqoma ikuze athi hayi nontombi andikho kulo manyala lowo. Amadoda nabafazi bakhala igazi ngenxa yomona. Ngumnuka nomnuka nezo amadoda endawo nabafazi bendawo ngoba benomona iintoku zabo kudala bemshaya zisho phantsi azimfumani. Ngumfeni uyathunywa fika iphakele ukudla athi hayi hamba uphinde uyocela uyihlwa kufundise bakwenziwa njani ekhaya.
Hey, hayi hayi.
Ngoba madoda ahle.
Shiwo kamdangi.
Ya, ndiyakuva mamuno lwandle. Emnandi isihloko beni naso apha ekhaya nisihlafuna kuleve kuphelileyo
ngathi
amadliso. Amadliso mamuno lwandle azindidi ngendidi. Kukhona idliso elifresh elifakwa ngokudla live njani na? Ngoba mhlawumbi unyoko okuzalayo akunike iyeza athi dlisa ubani. Okanye wena ngobugqi bakho obaziyo uhlanganise ingcambu ezithile udlise ubani. Kube khona ubugqi bedliso obuthola kuthi thina zinyange. Ndiza kwenza umzekelo ngaweke. Uthi ke mhlawumbi mnatshawe eyi ndihlutshwa ngulamyeni wam umhlepha endlini.
Thixo kamameli.
Makamameli ngoku simbona emhle sibanintsi.
Ngakhoyibona
le nto. Ngako ke ngoku ndicela ukundilungiselele yona le ndima. Ndimlungise. Amadliso ke ayashiyana kube khona eli abantu abangaliqapheli kakhulu liyingozi. Elifika umntu elele. Ephupha esidla avuke futhi ekuseni ezive uba isisu sigcwele bendisidla and sigcwele nje isisu azive uba asimphathanga kakuhle isisu udlile mntasekhaya thanda ungathandi andikhathali noba kungathiwa kokwenu ukucabanga kanani awukholelwa kwezo nto uyidlile laa nto ubuyidla ebusuku and izawuhamba nawe kakuhle ngolayini ngomgca uyaunderstand. So ke amadliso njengoba ndisitsho ndithi ayashiyana azindidi ngendidi. Likhona idliso olufumana ngokweqa ligalelwe egeyithini akusimeqo lidliso ngoba sithe xa seligaya sathi le nto lena sifuna ihlale esiswini sikabani imtsheqe imlimaze okanye imbulale. Understand? Kube khona amadliso okhiwa awukho wena kodwa okhiwa ngensila yakho kufuneka kufunyenwe insila yakho okanye ipisi yenwele zakho. Okanye kufunyenwe umhlaba ayikabi ngomeqo lidliso. Iyokhiwe ngomhlaba wenyawo zakho ihambe iyokwenziwa ubugqi obuntsokothileyo emangcwabeni. We understand awukho siyibize le nto ngoba sifuna le nto imsukulise ngolu hlobo imvukele esiswini yayivalanto leyo ke ngoku ibuya ibe lidliso lefufunyana ongakhange walidla kodwa kwenziwe ngezinto zakho ezifunyeniweyo yenziwe idliso. Le nto lena ile abantu abaninzi abanye babo ibenza bayothwasa ngoba kaloku ithi xa seyihleli yazinza apha kuwe ufika uziva ba unomoya ungawaziyo umana ubhodla uzophosa amathambo kochawo bathi ha unomoya abantu abadala uyathwasa kanti kuleli xesha ke ngoku siqinise ladliso
ungabhekanga kude ke chawo beke sathetha apha sithetha ngabantu abaninzi abathwasayo ndathi ndiva kabuhlungu chawe ngokuba ngoku uvamile uba kuthwase nabantu bengabemanga bayathwasa ngenxa yokuba kaloku bathe xa beyohlolwa bahlolelwa erongo chawe khanye singazi apho kwizihloko zethu sibanesisiphatha bekhe sathetha kakhulu ngendaba yabantu abathwasayo abanintsi bengabamanga bayathwasa nto nayo into isuke phaa echazweni abachazwa rayithi ngokufika umntu nabantu kokoko wayethwele leqhiya imhlophe ephetheni lomatshintshini eqabele mbola kumnyama ebhodini qha into besike ebe nayo kokwakubhonga uza nayo kakuhleke ngoku xa iphinde ibuyela kwesi sidliso ngoba besithethile sathi kukho nesidliso sasegazi kuthawe khakusicacisele ngesidliso sasegazi kuthiwa sasenigeria bathi abantu heyi siyingozi asinyangeki lula tshawe ndakubona ngathi wena unxibele kakuhle nonxibela kakuhle namhlanje noko noba unafifi kwezanto zaphaa kula macala ngoba kuthiwa ubaba kuchane ngeso esidliso ayayichithukiwe asoze unyangeki lula kweli lethu icala
yes kona kunjalo idliso legazi endilaziyo mna ndingutshawe mna ndingutshawe ndithanda uthetha ngento endizaziyo andithanda ukuthetha ngento endiyivayo ngoba xa ndizawuthetha ngento endiyivileyo ndizawuba limenemene ndizawuba lixuke amadliso wegazi endiwaziyo mathathu elokuqala liye lenziwe ngegazi lomntu elesibini liye lenziwe ngegazi itsida kusetyenziswa ibhokhwe inkomo ihashi ihagu nelenyoka kubuye ke ngoku ibe ligazi lamahobe okanye amagazi wenkukhu kwenziwa njani apha andizuyichaza kakhulu ngoba ke zimfihlo kwenziwa njani xa kwenziwa lamagazi uba ngabe kusetyenziswa elomntu igazi kuye ngelinye ixesha le masithi mhlawumbi ndifuna wena ne ugule sesisifo sikhoyo ndithi mhlawumbi ndifuna ube HIV positive njengoba ndifuna ube HIV positive andizuza kuwe ndizokutofa nganto into endizawuyenza ndizawufuna ifoto yakho kule foto yakho kuyanyanzeleka ndifumene ipendi yakho emdaka noba ndiyenze kanjani kumele ndiyifumene ipendi yakho emdaka noba ndithenge mhlawumbi uanti okusebenzelayo into yokuba andicele andizamele nje ipendi yakho ipendi yakho emdaka okanye ikawusi yakho emdaka ndizawuhamba mna ndiye ngechannel zam neconnection zam mhlawumbi ekliniki kodoktor ndiyokucela igazi el-HIV positive you understand then ke ndizawubuyenza ke le nto endizawuyenza ngala pendi yakho emdaka ngala foto yakho nelagazi HIV andizanga kuwe ndizawusebenzisa ubugqi bam obuntsokuthile bobufakwa ngegazi lomntu elo lidliso legazi elifakwa ngegazi lomntu
laseNigeria
yes alifumaneki Nigeria kuphela zininzi iindawo lifumaneka kuzo then eli lezilwanyana mhlawumbi igusha nebhokhwe neentoni kona kufuneke ndaze amagama akho ifani yakho ndazi amagama wabazali abakuzalayo ndifumane i-date of birth yakho then xa ndifumene la date of birth yakho kufuneke ndiyofumana ke ngoku inkomo emnyama okanye ibhusha igusha emnyama eso silwanyana zawusebenzisa
noba ibemnyama
then kukhona indawo endiya kuyo ayenzelwa noba kuphi khona indawo endizawuya kuyo apha izawukwenziwa khona you understand xa ndiza kwenza lo mkhuba funeke ndenze show ukuthi i-7 days ndiyigqibile andimthinti umama ekhaya andithinti ibhinqa ndizilele wena ndifuna ukukunyisa ndiza kubonisa
yoyoyoyoyoyoyibona
loo nto
njalontsokothile
then esamahobe sesona silula kakhulu esamahobe thatha ukutya kwamahobe oku kwaziyo ukuthengwa eshopu ukutya kwamahobe ndisika igazi apha kum you understand ndenza ndiyalitsala ndilihlanganise nokutya kunemithi ethile ndilizayidibanisa nokwakutya kwamahobe ndibhala igama lakho eligama lakho ndilibhala kwiphepha elibrown ndilibhala kwiphepha jonga inoba lilapho okanye iphepha balikhona iphepha elimnyama endizalifumana ndilibhale ephepheni elimnyama ndawugqibe ndithathe plastic leyo kwamasipala esebenzileyo emdaka leya enalanyunye imdaka inezo nempethu ndifumane ndisike nje laa pisi nyana
tshawu kuyasetyenzwa kuyasetyenzwa kwiinto zobunyama babe nemamele sisithi bethuna ulwazi elubalulekile knowledge is power satsho ke sathi sohlukile apha ebugqirheni ligqirha elilomtho omnyama eligqirha lesixhosa eligudiswe elikhulu nemitshoba yalo ithathu ligqirha elaziwayo kakhulu umkhulu mahlebo uyadiza nangoku amahlebo udiza into esingazaziyo uba niyakhumbula thina besithethe ngesidliso sokutya sathetha ngesidliso sikamama somntanakhe ukuba tshawe kwenzeka ngixesha lo mntana ndimfundise nzima ndithi lo mntana umntanam lo mntana uzokwenzela mna izinto so ndizilungiselele kwenzeke ukuba ndifumene sisithandwa ndithe sisithandwa sesam besithetha ngezidliso wena ungena kuzodiphi ke ngoku iya ke ngoku laa nto kwakusithiwe nyhani ezi-h I v ziyashiyana kuthiwe eyeya le ikhaloze yamthi qu itheni lena so zezi ziphoswa ngamahobe etshawe ey bethuna utshilo ke utshawe ke bebenimvile xa ezinqula wathi yena uyawabhida amagqurha ukho phakathi kwawo busithini tshawe
amagqirha ahlangene ngayo kanti nawo phakathi kwayo
camako knowledge is power izani ke omeza nifowune ningene nezireydiweni nithi nako umkhulu umahlebo ethetha into ezintsokothileyo esitshile sathi amagqirha wafani nolwazi alufani singene nzulu ngoku singene diphu sanibona emva kwalo mculo Soza ke ngokuthawa ne khakusixelele ke ngokungcothawa ane sizikhakusixelele ngawe ke ngokuthawa.